Finbank yarayuguruye ishami ryayo rigira indwi ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi muri quartier Gabiro inyuma ya Interbank n'inyubako ya INSS. Umuyobozi mukuru uyo banki akavuga ko intumbero nyamukuru ndetse ari nayo ntumbero y'andi mabanki yose akorera mu gihugu ko ari ugufasha abenegihugu kuziganya neza no kutaguma batemberana amahera yabo mu minwe.
Umugambi mukuru intumbero nini ya turiko turakorera ko no kugwego kw'igihugu no kugira ngo ahanini umunyagihugu ntazeze yirukira kubikura amahera. Amahera yashize muri banki uzuzura yakoresha icyo wagiru yakoresha ubiku abantu babikura amahera kugira bari abandi kugira bari abafurniseri kugira baje kurangura ibintu. Intumbero y'igihugu ni y'amabanki rero no kugira ngo twebwe mu myaka iri imbere amahera wajize muri banki ushaka abandi uriha uzuzura akoresha ubuhinga bwo kubariha tusanze turiko turashyira en place electronique kugira ntugu mutemberana amafaranga ibi byo kubikura amahera ntizisubire kuba ingorane. Ushaka kuriha umuriha na sheke na virma ibi byo kubikura amahera bitewe bive mu nzira ni ntumbero n'umugambi w'igihugu turiko turafatanya ko n'amabanki yose kugira dufashe igihugu kugira amafaranga ari muri circulation mu banyagihugu ari mitse mu nzu aveyo ntasubire kugumayo abantu bayakoreshe mu kuja muri bijya n'ibindi batarinze kuza kuyagumana mu mufuko. Urumva ico cyo kubikura rero n'ubu gikeneye mbwa mu minsi izoza twifuza yuko atamuntu azosubira gukenera kuza arabikura amahera.
Nayo buramatari w'intara ya Ngozi aributsa abenegihugu bose akarusho ko kubitsa amahera yabo mu mabanki akavuga ko kubika mu nzu ari uruhombo.
Turatera kamwe abenegihugu abanyengozi babandi bahora babika amafaranga mu bimuga bamwe bahora babika amafaranga muri bamwe bita ihembe abandi nabo bakabika muri bankoreye nabi ntibikiri bibanza byo kubika amafaranga. Amafaranga agira akamaro iyo wowe ushobora kuyikenuramwo n'uwundi mugenzawe akayikenuramwo ni ukuvuga kuyashyira muri banki ubuyabikije kandi n'umutekano ukaba ari mwinshi uwundi nawe yasabye ingurane kubera umugambi yagize cyangwa ari ikindi gikorwa ashaka kugira akaza akayatora hanyuma tukabandanya tuza turayahanahana.
Asaba kandi Finbank korohereza abenegihugu mu kutabasaba inyungu z'umurengera ku ngurane baba barabatse.
Tuguma turiko turasaba amabanki abenegihugu baranka kuyitura bamwe bamwe kubera bumva ngo birazimbye cyane cyane zijya nyungu zisabwa iyo umuntu asabye ingurane. Nibaza yuko abarongoye amabanki icyo kintu umwe nibaza ko mwacize cyangwa mugifise mu muzirikanyi kugira umwene gihugu aje gusaba iyo ngurane yoroherezwe muri rya nyunga ategeza gutanga kuko inyungu yo ni ngombwa mugabo mukaborohereza twese mukatworohereza kugira tuze turihe natwe tunezerewe ariko kandi namwe munezerewe.
Iruhande y'amashami ya Finbank asanzwe ari mu gisagara cha Bujumbura na Gitega mu ntara ya Muyinga Rumonge hamwe na Ngozi Finbank isanzwe ifise abakozi bayo bakwiragiye mu makomine yose y'igihugu aho ushobora kubika no kubikura tankomanzi babicishije mu buhinga bwayo bise Pesa Flash.